mamela ke into eza kwenzeka ngoku ndiza kuphakamisela igama lenani mosi inani linegama lalo ne nawe mosi ungumntana unegama lakho ungiyanga wena wena ungumatshako wena ungulixhasi wena unguimi bayithi ufuto imi so namanani anantoni anamagama so ngoku into ezandenzela yona phambi kwakho une bese into nganeni zona bese into phakamisa sani ngixelele nto yiframe ntoni uneframe ube nantoni ube namakhadi manani ne ube nantoni ke ngoku ube namachokoza manani ne umis zakwenzela umzekelo ngoku ndizawuphakamisa eli gama ngumhlanu ngubani wena qashi noba uzakwenza nto uzandikhangelela ke ngoku phi emakhadini manani okanye ichokoza okanye uza kundifakela phayana oodobhi bakho babe bangaphi babe bayi-5 but ngoku ndiza kuzikhethela uba ngobanabo bantu ne and uba ndithe matshawe matshawe ndicela undibonise untlanu khandibonise untlanu matshawe apho kuwe bani untlanu kanene bani untlanu bani untlanu matshawe ubani nge-english untlanu masimncedise iklasi ubani khangela u-5 matshawe undibonise u-5 unyanisile klasi unyanisile khambhala u-5 apha emoyeni khambhala apha emoyeni u-5 mbhala zawuphinda ndiphakamisa u-5 luminati ndikhethele engenguye i-9 ndizandikhethela ichokoza nawo amachokoza wena awunawo ndibonise etreyini ke ngoku yakho u-5 ubale apha bale andikuva luminati
1, 2, 3, 4, 5
ufake ngaphi luminati
unye
urayithi afake 5 ngoba ngibaneli elina eligama ngubani ngesikhwasi ubani ameke ndiphinde ndikhangele enye ndikhangele ndikhangele uredi uredi apha etafuleni noti mani mani khawukhangele unoti apha ukhombe khomba khomba unoti ujonge lo mntu usecam kwakho khamjonge lo mntu usecam kwakho uba awunayo uneframe yenza zibe not up azizuba yi-5 zizawuba not uzazisusa zonke mos xa zinot mazingabikho yi-5 kwi-frame senza unot ngoku not iframe yakho mangabi nanix umna wakho akhombe bani unot khomba unot uba unayo uba unayo i-md ibloko yakho ndini otha nanku umbhaqile unothi undibonisa unothi yena nanku unothi niyambona unothi okay iframe yakho injani i-empty itheni i-empty maske siqhwabe unothi ke ngoku e qhwaba ungama uqhwabe wena ye kubani enye igama kanothi ubani ubani masikhwabe uqanda qanda masikhwabe qanda okay niredi are you steady drumdrumdrum otha futhi uba iframe yakho ayinando kutheni na ndiphinda ndibeka kodwa besando kwenza unothi futhi uba wonke umntu uyafana angananix yes perfect drumdrumdrumdrum uthi nam mangabikho nix besando kwenza unothi kutheni sigqithile ku-5 susane susane ezinto apha kwii-frame zenu mazisuke mazibe not mazibe not inganathi besando kwenza unot meke ndikhangele dm 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 khetha